mwaka uri muri zone Kazirabageni commune ya Nyanzarake abanyagihugu baho bariyamiriza ingingo zifata n'abaserukira umugwi w'igihugu ujewe gutatura amatati n'ayandi matungo imakamba iyo nayo yerekeye gutanga amatongo kubahungutse ibanje kuyasohoramwo abari bayasanzwemo bamwe mu banyagihugu twaganiriye barashinga intahe yingene ibintu byifashe
nakozewe nari nsigaranye kandi twaragaburanye tukaringaniza agomba kukagira antu agomba kukanyaka rero nanze maze kubona yuko agomba kukanyaka ngo haziye impapuro ngo nimvemo nanze nkatsa mbona yuko atahantu nahamwe mfise kugenda niyo ntuma asobora kuhereza ibarabara nkavuga ati niburi iburi nuko nofuma mbona napfuye hako nza kugwa hehe hako nguma nangara ibyo byo kuvuga naho ngo hari habandi ngo bagirane yaba bariho mu majamo make ibi ntabiba bigize nte ntabiba biri
byo biraboneka kandi biragaragara kubera hazamaze kubyirukana kajyagari kuva ku muyobozi no kumugoma kuzana ngaha ku mukazira bageni hose nza tuza twamaze kubibona yuko hagiye kuvyuka kajyagari kandi intambara y'amatongo ndabona kwigiye kuvyuka kandi kabiyikomeye kuvana n'uwo mugwi nyene wavuga ngo hawuza gushikiriza mara ugasanga twebwe kamenga turanyazwe ahandi kamenga bashikirije mukuri ahandi bikacya bivyuramo kajyagari rero
uwo mwene ho yitwa ngo ni mwene ho Sentebe yahaye rero araca mu nkinda kaza akazana igipolisi gitanzwe na leta mananje mwumva ako karenganyo gitanzwe na leta akaba rwanze guca bigazi n'abapolisi bari nyuma none bene kuharima nabo bace bajahe muri ko muraraba no mujyango n'abana n'ivyo byabakugije baje ituba ntagire leta yo guhungura hama yongere uhungisha abandi ntanya gupfa ntanya gukira nta mwana n'ikinono se barundi nagira ijambo avuze kuri sarapio
abanyagihugu bo muri ako gace baremera ko abasangwa n'abahungutse bogahoramwo ibice bibiri bingana itongo baripfuza kandi kw'abarongozi bo kurikiranira hafi ikibazo cy'amatongo kugira ngo ntihazokwanduke injyane hagati y'abahungutse amwe nabo basanze mu gihugu